Akanache Anambra State bo Okamuta ma Soludo akpokugo ndi Anambra bigase nebergasi chiche ka ha gba no mbo necherukene echiche ulo etu agesi we mezuo yabu ebumnobi imeka state a na chawanye utobibi Akanache State a kwutere nke a noge ana gbape ulo obibi nye umu akwukwo umu nwanyi de nariabo ni wise nanu ago nime ula kwa community high school akweze dino urochi mobodo anocha ebe ejike abana gesi kota proga kuka
ufodi henda na enyo chasere bundi gunyere nnukwu no abuo bunke arulu nke nwe otutu ebe di iche iche nime ya yana kwazi mbido ilu uno ebe ndi umu akwukwo umu nwoke ga na-ebi Governor Soludo kwuru na pesenti 75 ihe ndi Anambra nwe bu nke ha na-aru na state ndi ozo ma kwukwezie na iji we mee ka state a buru okachi ibe na ndi state a bu ndi kwesiri ka ha na-eche uche iwochite aku ha n'uno oge o na-akowa mkpa o di iji we wulite ngalaba agumakwukwo na state a Akanache state a bu onye kwuru na state ndi ozo bu ndi na nkwanyere ndi Anambra ugwu beluso mahabu ndi na ewoneta aku ha n'uno iji we wulite state ha Governor Soludo jikwezi ohere ahu kene otu nzeiku abuo maka olu obi ebele nke ha ruru iji we wulite amuma agumakwukwo umu akwukwo ahu odozikwaru chief okafo ka o hale damba n'olu ona alu kama ka o jisi ike n'olu omo ona alu maka odiniru onye commissioner nke nafu maka ahuike bu dokinta afa mobidike yana kwa onye isi oche ochichi nchere oge nke ndi anocha bu Maazi Gerard ozo kenere Akanache state ya maka nchete ona echete ndi obodo akweze na kwazi ndi okpuru ochichi anocha onye bu onye wubere otu ahu bu chief okafo kwuru na ebumnobi ya bu iwulite ngalaba agumakwukwo na state ya ma kwukwezie na ọ bụ onyinye kachasị mkpa a ga-enye ụmụaka ndị nọ ugbu a yana kwazi ndị na-abịa inye ọtụtụ akwụkwọ nakwazi igwe omenta omimo yana kwazi ụgbọala nchekwa nyegara okpuru ọchịchị anọcha so na ihe pụtachagaziri ife na mmemme ahụ onye kọmishọna na-ahụ maka agụ akwụkwọ bụ ọkammụta ngọzi chiumude onye nnọchite anya dunuka ọfịa njikọ ọka nakwa anọcha federal constituency bụ chief dozie nwankwọ onye ode akwụkwọ nyegara gọvanọ bụ ọkaiwu joakina na-eto onye bishọp nke ụka katọlik n'ọka diocese bụ most reverend paulinus eze okafọ eze ọdịnala obodo akwa eze igwe siye n'ọkpala nakwazi ọtụtụ ndị ọzọ bụ ihe bịara mmemme ahụ